Awuphuthumele buphathe incwadi sizofunda babize bonke lapho sizofunda nje mnganami yazi ngisemudini yokufunda. Khohlwa yiloko ukuthi mina ngesizwane esikole sengiyazithanda ke isikole sengifuna ukufunda manje la eroomini lami noma ningeza niba u20 sofunda. Ehhe nazo. Lo
mnganami babiza bonke begcwale nje kodwa isigcino nesiphetho nizophuma la. Mina nomuntu wakwami sisazodlala esinto isikhathi naye sizinze ukuzinze kunjalo sithando sami angithi
hokuse pastel yasiphela singiyamuva naye assignment
lalela ke umngane wami yazi umchashazelo ofana lona
muphi
uthule lo
awu ngeke ifresh lo sana phansi phone babe
ufunda oh vele manje wena wenza ini manje
Uyazi kona nje are leto yenzala ikhona umasimba
uyazi kona nje la uwisa
abanyana ngoba phela ngifuna ukuphuma kushuthi phela mina nomuntu wamsonyo bana phambweni nibuke phela noma ngingaya ko warden ne ko RA laba phethe abasiphethela ngaphakathi bezina mina
ngoba uyazi
asofunda hayi nomona sanomona hayi sanomona indlela into
abayenzayo hayi manje hayi
mahlasela manje la sofunda ngalo wona siqhaka
ama sibo uthi bulex
uthi ngizongena bona ku inoti
cha yazi uthi
you need a flash
Uma kuwukuthi ufuna sibuke asimthinte nisonke.
Oh, asijoyi.
Kambe ngizokidla nonke hayi angeke baby
sabona isiphume. Hayi
somuntu ngiyini ngona. Yeah, baby,
ngizokuzokuzokuzala.
Hayi asandini.
Angamaleni ha.
Hayi amaleni ha. Hayi amaleni.
Asale sibapheleze.
Hayi 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 ngamandla ngamandla.
Eh mnanaka.
Ngamasho uya.
Mas.
Mas. Eh fuse kwe, ufana umnyama kuthi ubanda mpo.
Okay.
Ufuna ndimi na chasi namba.
Ebonye amtsanda nje naye.
Buka buka lethu na.
Dali.
Hayi chasi namba.
Dali. Dali. Wocha.
Bora buka.
Hey,
I'm going to go to the house. I mean, I call up a phone and get phone and get hand of it.
Oh, Mama. Oh, hasn't banning Angel and Amatumbazan letters. Oh, get a good sort of wind.
Umusha letters, who would have I'm going to go to the house.